So icy. So icy, so icy, so icy, so icy, so icy.
Icy girl, icy girl, icy, so icy girl, 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 icy girl,
Brilliant.